Dino munezero gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi no munsi wa gatatu abakurikiye kanguka yo ku munsi wa mbere twavuza amajambo akomeye nako ndababwira tugitangura umwaka yuko ndabifuriza mwese kugira ubuzima bw'amasengesho amasengesho agacika umuco agacika umugenzo kubyo gusenga yo ibintu bisanzwe mu buzima bwawe bwa misi yose umva udashobora kumara umunsi udasenze amasengesho agacika ubuzima nico kintu ngose ndabifuriza mwese na jewe ndimo kutwoshora gushika ko muri umwaka tukawurangiza dufise ubuzima bw'amasengesho njye gituma rero uno munsi nashaka gusura kubaganiriza ku vyerekeye gutegura umunsi maze ko ku munsi wa gatatu nda kubabwira ivyerekeye gutegura umunsi ariko uno munsi nashaka kwereka ko nta yindi nzira nziza ya mbere yo gutegura umunsi gusumba gusenga imbere yo kuva mu rugo nubwo wowe uri mu rugo kuko ari abantu barabambare ati wowe ubwira abantu bagira baje ku kazi bagira baje ku ishuri hamatwe natwe tuguma mu rugo nimba uri muri retrete nimba uri mu bitaro nimba udasohoka mu rugo naho nyene ukwiye gutegura umunsi kuko umunsi uratanguye wajyamye ari mu ijoro wavyutse warabonye izuba nuva yuko umunsi uratanguye rero ukwiye gutangura umunsi n'amasengesho nkuko nayabwiye ku munsi wa mbere amasengesho agushoboza kutagwa mu bigeragezo niko Yesu yavuze ngo umusenge ugira ntimugwe mu bigeragezo aya majambo Yesu yarasuye kuyavuga muri Matayo 26 murongo wa 41 Matthieu 26 verset 41 avuga ngo mube maso kandi musenge veye et prier hari ibintu bibiri kuba maso hamwe no gusenga ukwiye kuba maso ugira ube maso rero kuba maso bisigura ko ukwiye gusenga ukavyitaho ukavyitwararika iminsi yose nutangure umunsi udasenze hari abasenga mbwa bataba maso nuvuga abasenga rimwe na rimwe ariko hari iminsi badasenga isho nakwifuriza muri uwo mwaka ntihagire umunsi n'umwe muri iminsi yose irenga 3 ntihagire umunsi n'umwe uzorengana udasenze n'ugutosenga umwanya munini yawe wari usenga kwere imvo izi canke ziriya ariko usenge uje imbere y'Imana ushime ubwiza bwayo ushime ubushobozi bwayo uyibwire ubunini bwayo uce bugufi mu izina rya Yesu rero aha muri Matayo 26:41 Matayo 26:41 Yesu yavuze ngo mube maso kandi musenge kugira ngo nimugwe mu bigeragezo canke amosha mabi ariyo tentation mu gifaransa nimwe twasomye muri Luka 22 ngo nimusenge kugira nimugwe mu mosha mabi aha rero yatanze umuco Yesu yatanze umuco aravuga ati impwemu canke umwuka ngo urakunze l'esprit est disposé ariko umubiri ngo ure mu ntege nke la chair est faible rero igituma dusenga ndakunda kubisubiramo kuko ni benshi cyane bashasha muri kanguka ni byiza ko manda bibabwira kuko bino bintu ni ibintu by'urufatiro ni fondamental ni kintu gikomeye cyane gutahura akamaro ko gusenga kwe gusenga iminsi yose usenga iminsi yose kuko amasengesho akomeza impwemu yawe la prière fortifie l'esprit amasengesho yawe arakomeza impwemu yawe hanyuma ngo umubiri nawe uri mu ntege nke nje gituma abantu bagwa mu ntege nke bakagwa mu vyaha kubera umubiri urafise intege nke rero uyo usenga amasengesho akomeza impwemu hamize umwemu nayo igacidomina cyangwa ikaganza kamere y'umubiri ariyo la chair nje gituma rero dukwiye gusenga iyo usenze iminsi yose umenye ko hari inkomezi wungutse nubwo atavyibona n'amaso ariko birahari rushobora kumara umwanya uri imbere y'Imana ushima Imana uvuga ubushobozi bwayo uvuga ubwiza bwayo wibuka ibyo yagukoreye watura amajambo y'ubuzima hanyuma ukava amasengesho gutyo ntibishoboka amasengesho n'ubuzima nicyo gituma mu gitondo nimba ushaka kugendana n'Imana mu byujamo byose naho bibazo ariko ibibazo bihabe muri kumwe sinzi ko muvyumva neza ndakunda kubibabwira yuko gutegura umunsi n'ibisigura ko ataka ibibazo ugira ariko mu kibazo cyose uza kugira ubuzi neza ijana ku ijana ko ndiho muzaba muri kumwe kuko mwatanguranye umunsi yutanguranye umunsi nandiho araguherekeza huja hose umarayika wiwe agumana nawe hari izindi nkomezi zishasha uronka kuko wamuhaye umunsi kandi waciye bugufi icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kwemera gutangurana umunsi nandiho mu masengesho ibyo rero mubimenye ko amasengesho ari ubuzima nicyo gituma niba utangura gusenga uzobona ibintu bimwe bimwe byarabikunanira kwihanganira ugasanga urabishoboye niwamara igihe usenga si ibintu biba mu munsi umwe ariko bisaba ko amasengesho acika ubuzima n'ikintu ukora iminsi yose ukabikora iminsi yose ugashima Imana ugatazira Imana ukaramya Imana ukavuga ubushobozi bwayo ukirinda kwidodomba uzobona inkomezi zidasanzwe mu izina rya Yesu. Thank you. mugice cya kabiri ni kuvuga umwanya w'unyigisho turakomeza igitabo cya Rusi twatangiye ku munsi wa mbere turashaka ku gice cya mbere kuko ni byinshi bikenewe kuvugwa nk'uko nayo yabwiye kino gitabo ni inyigisho idasanzwe kuri twebwe bo mu isezerano rishasha biraba cyane cyane abantu bavuye mu ishengero bakagenda mu isi bagasura mu vyaha n'abandi bataraza ku mana bakiri mu isi twabonye ko mu isi muri iki gitabo bagereranye na Moab. Moab ni ikigeranyo cya Gomora nk'uko twabisomye muri Zefaniya 2:9 Sofonie 2:9 Moab rena hano hivyaha by'ubwoko bwose Gomora hari ivyaha byinshi abagabo barongora abagabo hari ivyaha byinshi cyane biteye ubwoba nk'uko twabisomye ubusha na Imana yaturiye icyo gisagara cya Gomora rero Moab hari hameze nka Gomora nvuye yuko urya mugabo Elimeleke yarahunze na Naomi bagenda ahantu hivyaha bavuye ahantu heza mu gisagara cy'imikate ariyo Bethlehem ahantu mashimwe kandi Imana ariyo mwami wabo barabivamo bagiye kurondera imikate gusa ariko murabona ivyago Naomi yagize umugabo we yarapfuye afiriye Moab abahungu be bose barapfa bapfiriye Moab asigara n'abakazana biwe gusa ba Moab kazi barongowe n'abahungu biwe hari murongo wa gatanu rero Naomi yaramerewe nabi cyane hari abantu bakoranyuviriza muri kano kanya bashobora kuba baravuye ku mana bagiye kurikira uburyohe bw'isi ivyaha cyangwa ibicanke biriya ariko asanga no munsi bamerewe nabi kubera bavuye mu bwiza bw'Imana bavuye muri presence y'Imana nashaka umwumve ko ubwo butumwa ni ubutumwa budasanzwe kuko hari abantu bazora mwiza kino gitabo bakumva ko bahushije bagiye Moab bakwiye kuva Moab bakagaruka Bethlehem rero Naomi amaze kubona ibyo byago byose atazi icyo ari bugire murongo wa gatandatu aza yumva inkuru nziza ayumva ku murongo wa gatandatu aho yumva ko Imana yagende ye ubwoko bwawo kandi yabahaye imikate muraze ko yavuye muri Bethlehem kuri imikate itakihari myinshi abantu barashonje ariko harabasigayeyo wewe byanzwe ko yihangana bari mugabo wiwe yumvise ko imikate yasuye kuboneka byasuye kumera neza aravuga ati ntacyo ncera aha ntacyo nkora ngaha nakare n'umugabo wanje yarapfuye abahungu baje barapfuye reka basi ngende nsubire iwacu cyo gituma yahitamwo yacabwira abakazana biwe ko agira gende iwabo ariko rero nubwo yashaka gusubira iwabo muri Bethlehem baba Moab kazi bacashaka kumukurikira murongo w'8 niho rero Naomi agerageza kubasigurira murongo w'8 musome neza murongo w'8 arababwira ati nimusubire iwanyu Imana izobane namwe girire neza nkumagire neza abapfuye avuga abahungu biwe ariko arabayumvisha yuko bakwiye kumureka agasubira Bethlehem byari bigoye ko bavana murongo w'9 baraturika bararira baranka murongo w'10 baravuga bati ntidushobora kukureka turagukurikira tujane nawe kubara kunda cyane ariko rero nashaka musome murongo 12 arababwira ati je ndashaje sishaka gusura kurongorwa hanyuma ngo sishobora kuronka umwana w'umuhungu kweki yavuze aya majambo kwera hari itegeko mategeko ya Mose musomye mu gusura mu byageze 25 kuva murongo wa 5 ushaka ku 10 cyane gutegeka kwa kabiri 25 Deuteronomy 25:5-10 muhasomye ari itegeko ryavuga yuko iyo umugabo apfuye atamwana w'umuhungu asize kuko bazi ko abahungu bapfuye uvukana n'uwo mugabo apfuye azochaza kuvyara nuwo mugore yafakaye kugira azoshobora kuronka umwana w'umuhungu ari mabana azovyara bazokitirirwa awuwo yapfuye sizi ko muvyumva nuvwa yuko we upfakaye umuhungu avukana n'umugabo wawe ataragira mariage canke atarashaka ashaza kukubera umugabo niko byabimeze nti waronka umugabo avuye hanze waronka umugabo ari we muramwawe nuvuga avukana n'umugabo wawe kandi abana bazovuka muzovyara nuwo avukana n'umugabo wawe bazokwitirirwa abana b'umugabo wawe uvuga abana muzovyara na muramwawe ni wazokitwa abana b'umugabo wawe yamaze gupfa nje gituma Naomi yamubwira ati jewe ndashaje nta mugabo shobora kuronka nuvuga nta mugabo washobora kundongora ubu shaje gutya ku murongo 13 avuga ati nawe yo ndongora nkavyara umwana w'umuhungu none mwo murindira umwana w'umuhungu akazokura gushika shobora kubarongora mwana majambo yakora bereka ati nimwigendere murondere ubuzima bwanyu mutere imbere jewe ndumusaza ndeka nigendere ivyanje vyaraheze ndeka tuvane dutandukane yakora bereka yuko bidashoboka yuko basubirana nawe muri Bethlehem nibigumira iwabo nawe asubire iwabo ejo rero nzokomeza ndabereka ikindi kintu gikomeye cyane dukwiye kwiga ngaha mu isi y'impwemu canke y'umwuka mugire umunsi mwiza.